kila mwamba. Bibi Nyengo uko natondeka. Your Excellency, the President of the Alliance, and also the President of MCP, Dr. Lazarus Kabwela. Your Excellency, the Vice President of the Republic, and also the President of UTM, Dr. South Shirima. The former President and the President of VP, Madam Banda, and also the former First Gentleman Justice Banda, the President of Freedom Party, the Right Honourable Speaker, the President of PPM, the President of Petra, the Vice President of Ford, the Vice President of UTM, and the Second Vice President of MCP, the Secretary General and Secretary General Honorable Nkaka, and all my seniors present this afternoon. Anakubala onsa zikogose ulemekezeka amene muli pano. A former First Lady, akulu akulu anga onse ulemekezeka. Lero bwana, tukuthokozani kwambiri ndi siku la chiwiri. Inuyo anthu wa Mulungu komanso anthu adzikono la Malawi. Kukupa sani upresidenti muziko lino la Malawi. Ndikunena izi upresidenti munautengera kundirande chifukwa mu history ya Malawi zimene zinachitika kundirande komanso anthu akafuna kunyamula upresidenti timaonera kundirande zimene zinachitika kundirande kuja kunasonyezeratu kuti dziko la Malawi lili mmanja mwanu. Tichogoze abale ose amena karati kuenda nao nzatu komledi alipompano komaso nsogoleri wa Freedom Movement alipompano komledi ntambo takunyadirani kwambiri. Tikuchokozeni chifukwa cha ntchito yabwino imene mwakhala mukugwira. Ine ni madabwa siku lapa 7 anthu amanena kuti awina. Ndeni madabu asa makapeleka mapepala. O wina asa makapeleka mapepala. Komanso titemba kale mbera. Titemba kale mbera. Antramati wa wina kale. Ndipo ya fetikulira hii hii hii. Sa mataya kuti fetikulira hii hii hii. Chimena matrengera anaja kutazi kale mbesa ndija. Antwa wina asa matrenga anaza kafa ivyoya mwakumaka kafote. Kumwamba chitokoze Mulungu kuti ngakhaleso adani athu amaziwa kuti Mulungu amatikonda mmene anayimbira mkasa anayimbira skefa chimoto skefa chimoto anayimba nyimbo na kuti Mulungu amatikonda komanso ngakhala adani banja anzanga onse amaziwa kuti Mulungu amatidani anebaso akuziwa kuti ifeyo atonse alliance Mulungu amatidani amatikonda. Kodi skefa alipo skefa chifukwa ena kumvera pa window then funa mwaimbira amene kuti aziwa kuti Mulungu amatikonda. DJ volume. Oh, kambiri. Dimafuna adziwa neba aja kutife mulungu wa maridani ama tikonda. Ayesesa, ayesesa njira ina ili onse. Ndiposo dimadidi kuhuzeni. Unena kuti chimene masatira, chimemu kwa satira asongoleri yatu Dr. Sawa. Maso Dr. Chakwera, nkumasatira nizi kwa njezanu. Masa mani majando iba. Ngadali wa iba kusia ninu wabu ino mkale muni kwa mweko. Chimene mkwa londera, aja kwa landera chirimancha. Musiretu. Lelolo, kuyambila lelo musiretu. Zikuwa njezanu zotea ni mzika dunia nzipa mzika gulisa misika. Musiretu kutilo ndola ifeo. Masa baje manera kuti fendo onzelezeka. Masa manera kuti fadima mwa mazo mede randevu. Chimene mkuti satancha. Lelo mede omu mwa mazo mede randevu. Ndi ifendinu. Lelo musiretu. Zoma menyantu musiretu. Masa manera baje kuti zibani zinzankanza. Lelo mena kumenyantu ndi ifendi wawo. Nde wankaza ninda. Musiretu. Ali yese alindu ufulo sanka jimena kufuna. Ndipo tayamike a former president Dr. Bakiri Muluzi. Anapeleka ufulo kutuina ali yese sanka kumena kufuna kutapite. Kayavala lady, kayavala green, kayavala orange. Ndimene ya kutani akufunira. Mwilekeletu kutila ndola ifeo. Ndipo iso manena sabaja kuti kulirongwe. Kuli nsundwe barracks. Munata olendo wa kublanta. Ndemwe kumana nao ndirande. Mufuna mulungu wa muonesha. Malawi muno muli umpawi wa nanu. Antuso atopa. Chizindikilo jona kuta antu atopa. Katopa ndufu muzizindikilo zaka zima kala zidi. Zimene. Ndiye musamali mbane nda Chakwera. Musamali mbane nda Achirima. Musamali mbane na Faith. Azibani asokole. Azibani zosia na siana. Muziri mbane nao noka noka mkutana konko. Mene mapa ngira mbewa zikajuruka kuna zima jena oka oka. Zijena ni konko. Muzijena konko. Mwamaliza na konko. Mutaneso komweko. Lelo mkumaso nkana kuti muziocha magari moto. Tinakula ndra mazanu. Chimene ife asokoleri tikuwa funirawa. Ndikona kuti atese umpawi umene amalawa okumana nawo. Lelo magari moto alipa boda abo. Akagula magari moto $2,200. Ini mkudi ya imunagula $4,000 mfuna mbele boma. Kwa di osa ukamena banga business okulisa gari moto wake. Ndi ino amene mkupa nkumana maza COVID. Nukumare nga COVID maasima. Nukumare mba ma high blood pressure. Mulindi COVID. Amene kubela boma ninda. Kwacha. Kukale COVID mene muendele inu kumene kwa musadwale na obwa. Kwa di COVID yo si mkutenga kurumpi mkupenga bonava ya mpira yo musa kutenga kumene kwa banji. Inu okala chamani wa COVID 19 lelo mwayamba trofe ya mpira. Ndedi na udi COVID yo alipo kapena iyai. Kapena COVID yo wachisanko. Kapena ndi fever. Election fever kapena. Ifeo asongoleri yatu. Tukusimikizire ni pano. Tagwira na manja. Mvula ivumbe. Zuwa liwombe. Lisaombe. Hakukale mwela. Ifeo tilinganganga. Pa alliance. Kuti titese mavuto. Amena malawa kuma na nao.
Koma ilo.
Ndeta kwela ifeo kunoko. Malai muna paribe wina liyesa mena zenda ni manta kuopa inuyo ai. Ai. Ntawi anu muna li nao mwaide pelanoka. Tikupempa ife tukafuna sokolari wakuti ipa kafika ntawi yokolola. Adi makintaya mwea zikula pantengu wabu inokuwa lini. Aka kulaso ntawi anjala. Azingu waika kwa mwina kafai hivi kwa cha. Choringa kuta ntu azikulaso ndrama. Azikula cha kujacho cha ntengu wabu ino. Ife jimene tukufuna alliance kuti tilowe mboma. Tipe puse mafuta malawi ya mena kumana nao. Lelola mtu holandi na 35,000. Akugome na pomwepa kuti sangandule nsonko. Ife tufuna mabwana atu mkale mutenga uziko lunela malawi. Kuti odula nsonko mwina ziambila pa 70,000. Kuti mafuto amena tina malawi muno. Umpau mena uli malawi muno. Ute. Mene nenela abusa atu. Siti funaso kutenga antamene sazi wa mafuto wa malawi. Ya kutenga ninu, ndipata kusanka ninu, mulunguso wa igazanja painu, kutimula mwenezi kwa la malawi, chwa mkuzi wa mafuto wa malawi ndinuyo. Lero munamba kulowesa chipolo ngakhale malai muno. Mutatenga magari moto osa polisi kuika ndanda kuda kuchinga mireni. Ola mutatenga magari moto ame ndi anthu omwe kuda kuchinga mireni. Asogolera wasangate keseka chifo anthu awa alipo awali apa. Chifuwa chimene akupanga akuntenga kweni ndikumpa sasa irini gari moto ya sairini. Aladi chili mazipya ntima chili manga pya ntima. Kodi mukamapanga choncho muzikomoka nokha kumene koko muzikomoka nokha pamene mukukumba zenjera munthu wina muzizikumbira nokha tikupempheni kumapeto kweni ndikusirani mawa amene ndakusireni awa pamene uthokoza nzathu ena uzindikira polisi ame komaso majaji mulungu azikukumbukirani mulungu akuchitirani zabwino zanu zonse chifukwa chokumbukira mavuto a Malawi. Ena nana makuti anawina analembe sana lero mwakhaulana ajatiyani mzika ya mwisa saka vota aso ye
lomweyo avanyekwe
pomalizira pamapeto peni nzathu waku Swaziland ngati kusali ku Botswana Dr. V anani nakuti musamandiseweresa bale ife a UTM MCP UTM musamatiseweresa ife achakwera ndi chirima ndi alliance yose ndi akulakula thuosa amene akutisogolerapo musamatiseweresa ndipo tisakumva mawanga Dr. V musamatiseweresa dziko mekwambiri.
Kwacha! UTM! PP! Nyengo! Pauli! Viva Freedom Party!
Viva!
Naonga chomene wa Secretary General wa UTM Honorable Chakweni Kariati. Mwaina nga kuti mukuyo yakwinu mutirongolewa councillor wa kuno kumzuzu councillor Brian Nyasuru. Ni wapempe waka wa councillor hapo wali kuti waimirire vantu wawaone councillor Brian Nyasuru. Naonga chomene wa councillor. Ameya Councillor Brian Nyasuru ameya wa Mzuzu City. Kwa kutumikika mose pantupano tisapo wa ntuwa natichomene kwa chafimwe mwendo chukua panyake mazina anyake ya kuruwika. Kwa imu manyengkana utipenepano tiso speaker wa kunesho mbre right honorable Catherine Gotani Hara kweniso na wa deputy speaker Honorable Kazombo nao walipenepano. Nyengo ila tikawa kukoti yumoza we waka ufugira chomene kutifiurulike kutuandu wantuwala wakibira masangu hala na yo walipenepano Daudi Sulemani. Pachitumbuka palimazu wakuti mundu yongwa chigoro para waku kuchemera kosima ndiko tidende ndakwanangika ndakusasa taonera umo wa DPP wachemera kwa wanyawo wa UDF sono tukakhale pamoza kuti mu DPP mura muri kusasa leka wachemera ko wanyawo munzomerezwe wakutumbikika mose tupanyango ya sono ntemewa deputy wa Malawi Congress Party, Right Honorable Catherine Gotani, hara imamutirongo rengeso wa MP wa Mzuzu City. Right Honorable.
Nakuti icho tamtemwera ni imwe Mose paramkuyooya mukuti palira zakuti tive Marawi yumoza. Chifukwa timpalira ni pano, ine pano nyoye ngati muntu mwana wa kwinu kuno kumpoto. Ise vantu wa kumpoto para takara, tukujitora, tukutoreka ngati ndisema second class citizens wa charochini. Ise tukukumba para matora boma adada chakwera achirima. Treat us like first class, not ngati ndisema second class cha. Kuno para